Abarundi batari bake baridogera ikigo ANAGESSA kijejwe kwegeranya umwimbu kuko abatari bake bashoreye umwimbu wabo w'ibigori muri ico kigo batararonswa agahembo kabo gushika imbere y'inama nshingamateka kwa 20 umwaka. Engineer Prospect Dodiko umushikiranganje mu vyajejwe harimo uburimyi yarabajijwe ibijanye n'itunganywa ry'ico kigo aho yabanje kwibutsa intumbero yatumye ico kigo gishingwa.
ANAGESSA yagiyeho ifise intumbero zibiri nyamukuru. Intumbero ya mbere yari yo kugira ngo itugirire stock strategique novuga ikigega ntega bizoza gifise intumbero zibiri. Ubwa mbere kugira ngo bishobore gufasha ibiciro ntibiduge icyo twita la stabilisation des prix sur le marché. Nuvuga yuko iyo yaronse umwimbu ikawugura ikawubika ikabona ibiciro byaduze igacisubiza ku isoko kugira ngo ibiciro bigume ku rugero nuvuga rutarengeje. Ubwira kabiri iyo stock yataza kudufasha kugira ngo isahirize mu gihe hoba habaye ibyo twita catastrophe naturelle.
Ku kibazo cy'icyatumye hari abatararonswa amafaranga y'ibigori bashoye uwo mushikiranganji agira ati:
ibi bigori byatubereye inyishu ku nguvu twagize mugabo byaragarutse rero biratera icyo nokwita le conséquences zingine tumubiriza ayo mahera. Ibyo rero bica bitwereka yuko uko kuntu twaronse ibigori byinshi bisumba ibyo twari twategekanije byatumye rero n'uburyo budaca buboneka tukaca tubona rero tubona mu biharuro yuko n'ubu tugisigaje imiliyaridi zirenga gatoyi zitanu dutegerezwa kurondera kugira ngo turihe abo banyuma basigaye.
Tubibutse ko ikigo ANAGESSA kigura umwimbu w'ibigori ku mafaranga 1,700 ku kilo.